like the Benz. Open roof, cruising down at the beachside. Heaven word, we got fun with our friends. Breathin Bacardi like we never cried, cried, cried. Kissing lips, kiss disappointments. Summer love, other seasons are pointless. Ambition cease when the sun sets in east. We're shaking booties and the world peace. Cause we're young and we're fun. And we're dancing all night. We're dancing all night. We're young and we're fun. And we're dancing all night till the universe blow up. 3 billion summers. 3 billion summers. 3 billion summers. 3 billion summers. They sound like da 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 da. Vegan shots and a week of detox. Molly sugar, vegan food, lettery box. New Year's Eve in your parents' cabin. Climate change and the end of famine. Popping bottles, popping Ibex. Crying Bacardi and HTML tags. Hangover spice, so fill up the supply. Let's party hard like we're afraid to die. Cause we're young and we're fun.
Da 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 da